Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Akube yisihluku okugwaza kubulawa owesilisa phakathi eCapitec Bank eBhangeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lanibula khona le video. Uma ngoqala usijoyinele likhasi, wamukelekile igama lami, ngosibonga konke wakantwande mothanda, ungangibiza intatheli ika-YouTube. Basale beshaqekile abantu ezikuleni zokuxhumana ngesenzo esishaqisayo. Okugwaza kubulawa owesilisa phakathi eCapitec Bank osebiyela center eBhangeni. Owesilisa kubuya ukuthi ungene ngesankahlo phakathi eCapitec Bank osempangeni KwaZulu Natal wabhokoda ngommeso wesilisa wafa khona lapho ujuqu. Ubikwa ukuthi lo wesilisa ongadalanga igama nesibongo ogwaze wabulala omunye wesilisa ungene engasadla inkobe zamuntu eCapitec Bank efica lo abezomgwazi. Uvele wathi ya wenanja ngakuthola bamba la washo embhokoda ngommeso. Ngokubika kwephephandaba ezivuthayo emaphutala nokuthi bazamile ukumkhuza lo wesilisa okhiphe ummeso, babathe bayamemeza bemkhuza waba mhlabe emsheshisa uze washonela khona lapho endaweni yesigameko. Ube eseqeda lapho waphuthuma komunye wesifazane khona phakathi eBhange, naye wamgwaza walimala akabuhlungwana. Ube esephuthunyiswa esibhedlela lo owesifazane. Imbangela yengxabano namanje ayikacaci, kodwa ke useboshiwe lo owesilisa ongadalulanga naye igama nesibongo. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Blessing Mthetho uthe yaze yabuhlungu le ndaba, ummese ngathi ngiyawubona usungena uphindelela komunye umntwana, sengathi bengafika bemgwaze naye ejele. Utamike Ntandana uthe nganje ngathi kunina umuntu oyingozi kakhulu kunazo zonke izizwe yilo ofana nawe. Qaphola, yebo osopolitiki bangakhomba nje ezinye izizwe. Mabe uhlaniphile ubozibuza ukuthi kungani uma sesibabeke emandleni bebaleke beyohlala le kulabantu abababiza ukuthi bayingozi. Saba umuntu ofana nawo. Usiyabonga njengase uthe belikhamise kuphi security ngoba uzakwethu baphinde beyididise nje. Wabesethi nqi bafethu, maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho ngalo lolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngithathela YouTube, sengiphuma kanje ngithi ngakungibambe evidweni elandelayo.